basi namwalika askofu mkuu aweze kuendelea.
Thank you.